Not all have the gift of healing, do they? Not all speak in foreign languages, do they? Not all interpret, do they? Verse 31. Keep on desiring the better gifts.
Amen. Ingabe ti masinga sifuna. Masinga sifuna isibaba. Keep on desiring. Zifuneni zinqweneleni. Kodwa izaba nzima into abangabantu ngeke sazi nesu siphiweyo bethu uqale lesi. Ningani ngokuqala ngezi usiphiweyo uqala. Wawusazi ke ngoke sixa kuhle usiphiweyo unqwenele esinye ke ngoku. Uyabona nje. Siqale ngiqale ndi understand ba ndiphiwe ntoni mina even kuba ndi understand ndiphiwe ntoni ngizaye ke ngoke. Amen. Kukho into abadine zithi zithi zibaleka i-100 meters zithi zingayiwinanga zibe zibaleka i-200 zingayiwini zibaleka i-400 zibaleka i-1.5 zibaleka i-3000 yo aphakamisa amafoni sikodwa make simele ngenyawo ngithethe inhlungu enkulu le andiyazi ngabe ukuthi ngaxaza ukuba kanjani oda ukuthi ngakusitadeni ukwenzela ibandla li understand the format yabo ba ibandla lengumzimba endiwakunezekala ibandla ngendlela ekunzima ngayo akusekho noma abahlula uyabona namhlanje uba ke ndabona wena amashaba ushumayela lapha u-Dwalistadium ushumayela kwenzeke imiqondiso lezimanga ndokuqala ethethwa ndimi nami uhleli kulo thumpozi wentela ungangcina ngolo gola uthwele umashaba ndiyibonephi ubuthwele ndyalela ibalela lizwi lithi manithetha ndikwazi yondile ndikubonileyo ndibonephi umashaba ubuthwele beke ndayibamba phi inyoka yakho kodwa babi ndimi lo bedwalisa istadium pha bezathi
banibonele
banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibonele banibon